kwigenekerezo rya 25 gitugutu uno mwaka mu nama ya bose yari rongowe n'umukuru w'inama nkenguza amateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera abakenguza amateka bose baremeje amazina y'abantu babiri bizewe n'umukuru w'igihugu mu mabanga yo guserukira Burundi mu bindi bihugu abo nabo bakaba ari ambassadeur w'irinyamitwe na general d'obligade Ntirampe Bamwamba Agricole umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu no gufashanya mu iterambere ambassadeur Albert Shingiro niwe yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize umwidondoro wabo bizewe